Apha ke sicela uba senze lula u-m to the power 3 zayonke loo nto yonyuswe ngo-2 bengaphezu kwa-mx to the power 3 yonke loo nto yonyuswe ngo-4. And ke kuthiwa apha masiyibhale le nto ngendlela apho in-exponents u-m ke umazi uba akanoba ngu-0 no-x akanoba ngu-0 ngoba kaloku uba bangangu-0 la manani alapha ngaphantsi okanye le denominator engangu-0, so le nto kengoku ayinochazeka xa ingu-0 ngaphandle. So le nto ithetha ukutsho ke loo nto uba phaa ngaphantsi asinokwazi uba nobani uba no-0 kuba kaloku yonke into engaphezu ko-0 ayikwazi uzusombululeka. So masike sibhale kuba sino-m to the power 3 to the power 2 yinumerator yethu le okanye ngunani phezulu wethu, ze ke yona i-denominator yethu kanye unani phantsi wethu abe ngu-m x to the power 3, so yonke loo nto uyonyusa ngabani ngo-4. So masike sijonge ke izinto ngokwahlukeneyo. Kubani u-m to the power 3 ze loo nto uyonyuse ngo-power 2? So uzukhumbule kuba uba into in-exponent ze loo nto yonke yonyuse nge-exponent, loo nto izofana nantoni? So le numerator okanye lona liphezulu uzofana no-m to the power 3 ophindaphindwe ngo-2. So okanye m to the power 6 ze, so loo nto ngu-3 umphindaphindwe ngo-2 kuba kaloku ii-exponent zakho zimbini. So manti ke ndenzenye into apha ecaleni uzoyibona. So sino-m to the power 3 umonyuse ngo-2. So ayikho ke mhlawumbi imilingo kule nto kuba uzukhumbula uba le nto ithetha nqwa into yoba u-m to the power 3 uziphindaphinda ngokwakhe kabini ngolu hlobo. So xa ubona into enje uzoqonda uba heyi, kuba kaloku ziyafana ii-base man, ndidibanise ntoni ii-exponents zam zosifumane bani u-6. So yiloo nto ke noyenza. So naxa ibingu-4 phaa bezizawuba yi-4, naxa ziyi-5 njalo njalo. Yiloo nto ke sisenza ngolo hlobo, siziphindaphinda ezi-2 siphume u-6. So ibe ng-m to the power 6. Xa sijonge ke kwi-denominator yethu okanye kunani phantsi wethu, sizobona uba sino-m x to the power 3 onyuswe ngo-power to the 4. So uyabona ke apha ngaphakathi kwi-bracket yakho sinezinto ezimbini. So ithetha ukuthi into nganye sizayonyusa ngala exponent ingaphandle. Ukhona umthetho otshoyo, uzukhumbule we-exponents. So le nto izasinika bani ke? Izasinika u-m to the power 4 ze loo nto iphindaphinde ngo-x to the power 3 to the power 4. So uzoqaphela uba eyona ndiyenzayo apha ndithatha loo 4 ndimbeka kwinto nganye engaphakathi kwi-brackets. So le nto ithetha ukuthini ke le? So le nto ithetha ukuthi enumerator yethu isengu-m to the power 6 ze ngaphantsi i-denominator yethu okanye unani phantsi wethu abe ngu-m to the power 4. Uzukhumbule ke uba sino-x to the power 3 ze ke loo nto yonyuswe ngobani ngofo. So ithetha ukuthi loo nto singayiphindaphinda ngolwa hlobo besenze ngalo pha phezulu. So sizawuba no-x phindaphinde ngo-x to the power 12 ngolwa hlobo. Ngoku sino-m to the power 6 ngaphezulu, sibe no-m to the power 4 ngaphantsi. So loo nto ithetha ukuthini? Ithetha ukuthi ngu-m to the power 6 ophindaphindwe ngo-m to the power negative 4 okanye ngu-m to the power 6 minus 4 okanye m to the power 6 ususe ubani u-4. So le nto ke ungayibhala ke ngoba ngu-m to the power 6 minus 4 njengoba ndisitsho. So le nto izasinika u-m to the power 2. So ngu-m to the power 2 kuba lo ngu-6 wasusa u-4 namapela i-6 susa amane kushiyeka amabini. So ngaphantsi sinantoni? Si-denominator yethu okanye unani phantsi wethu ngu-x to the power 12. Sibeke sigqibile. Kodwa ke uba uyifuni mhlawumbi ubhala into kwi-denominator yakho, singathatha x simonyusele ngaphezulu. Kodwa xa simanyusela ngaphezulu iyatshintsha i-sign ye-exponent ibe negative. So okanye ke singayibhala ngoba ngu-m to the power 2 ophindaphindwe ngo-x to the power negative 12, yatshintsha njengoba nditshilo. So noba ubhale a p ilungile.